Welcome to SA Media News Updates. If you are new to this channel, please subscribe, like, share and add your comment to the comment section.
Sanibonani makhaya, sanibonani kulo lonke izwe, la kufinyelela khona leli zwe elikhulumayo. Okhulumayo njengamanje uNjabulo owaziwa ngelika Mamjiji.
Sanibonani lona okhulumayo uSifundo waXulu owaziwa ngaPalazzo, uPipo umfana odume uKento Mawe odume uShina.
Sitting, causing away.